Yɛbɛkɔ so afa, ɛnti sɛ yɛbɛnya partnership a, ɛde mfasoɔ bɛbrɛ mu. Meeting me promise sɛ yɛbɛma obiara sika ma ɔmo deɛ ɛsɛ ti mo dwuma. But yɛbɛkɔ so afa, ɛti for partnership a, ɛbɛtumi ama mo saa deɛ no. But yɛnya training sakra a ɛbɛtumi position wo kakra business kakra na woyɛ no deɛ. Yɛma ɛno nhwiren. Yɛbɛkɔ so a, ɛde abrɛ mo. Ɛti nyame nhyɛ mo bebree sɛ mo gye mmerɛ na mobɛjoin me. Yɛda mo ase bebree.